Buri munsi yo bwije guhera nk'isaha 4 z'ijoro abanyagihugu ba mu bice bimwe bimwe vya zone Musaga aba batarataha batangura kuganya bibaza ingene bataha mu mihana yabo n'amaguru. Abo banyagihugu bakaba batinya kwambuka utwo bafise hamwe no guhohoterwa n'akagwi k'imisoro ivuka mu iyo zone kagisibije mu guhohotera abanyagihugu. Akarorero ka hafi nako mu ijoro rya hijya yejo aho hari umunyagihugu yambuka utwo yarafise twose yongera arakubitwa bongera bamusigari kiruruma. Uyu munyagihugu wo mwiyo quartier aravyigana
akarora rero nako muri igicuru cyarikeye satana ijoro bategereye umuntu apfuye yapfa amukubagura baramukubita mwambara n'utwiwe amusigari ntera ikarapfirirana.
Ikibabaje kandi kigatangaza abanyagihugu wo mu ikartie ya Kamesa ya mbere ni uko imisoro ibikora ijwi ariko ntikogweko, bagatakambira abashinzwe umutekano n'intwaro gufata ingingo zibuza iyo misore kubahungabanya.
Turasavye abajejwe intwaro barije umutekano bagira ikintu bakoze kuko ababikora benshi barapfukwa. Hari umuzi cane kw'izina rya Tafi ko aravugwa cane mu kuvisha n'abana babimvukira canyene bamwe barahetse amashuri kubera amatroge.
Uretse aho muri Kamesa ya mbere ubwo busuma n'ubwo bugizi bwa nabi burakogwa no mu yandi makartie nka yose agize zone Musaga ari muri komine Muha. Abo banyagihugu bakavuga ko ababikora benshi ari imisore yahevye amashure acayihebera ibiyayura umutwe ngo bisa nk'ivyabaye akaranda mu gwaruka. FP yatwarondeye urongoye zone Musaga Manyusi niyo kindi ariko tukaba tutamuronse kuri telefone ngendanwa.